igama lami ngulungile Mntungwa, ngiyi-guide ka-Triple M. Nganoma siyawazi no-Triple M. Khona wazi noma owake wayeza kuthiwa wandizi.
Uzosazisa
mina. Owake uhleke. Mina ngabani? U-Triple M uyi-community, awuyona inkampani, awuyona i-bank, awuyona investment, but uyi-community yabantu. Imbumbane yabantu abasizana ngokwezimali, ababolekana imali, abawona umashonisa kodwa bayasizana. Usisi uma edinga usizo, wena uyamsiza. Nawe uma usudinga usizo uthole kumuntu. Nganoma ngizakala yini.
Ya, siyabuza.
Kodwa le u-Triple M is a global thing. Akuyona into shebe kuthiwa isebenza ngeSouth Africa kuphela. Isebenza nakuwona wonke amazwe umhlabela emhlabeni wonke jikelele. Usebenza emazweni angaphezulu kuka-120 ngokuthi maybe it's a peer-to-peer system. Basho ukuthi ayikho i-bank account. Nikele ngosokhola amabhano wayebaleka ney'mali zabantu, mhlampe kuthiwe khona i-office elilana, ufika this month uzothatha uzofaka 1,000 ngenyanga elandelayo, uzobe seyiphindeke kawu-2 usuyoyilanda kwelinye iwindi. Uthi uyafika the following month sekulenza i-video key omkhulu. Into ekanjalo-ke bachaza ukuthi lana uma bethi it's a peer-to-peer system, akuna-central bank account. Lokho kusho ukuthi angeke zikwazi ukuthi ibaleke nemali ngobani, ayikho le bank account ekuthiwa ukofaka imali ekhampanini. But wena uma udinga usizo, wena uyarejista ku-system and then usho ukuthi udinga usizo le-1,000. Mina uma ngifuna ukudonata u-1,000 ngizofakela wena imali. Nawe uma usufuna imali yakho mhlampe isikhulile ngalo 3% interest, uzobe usufakela umuntu mhlampe lekuthethi u-R2,000. Uzobe usufakela omunye umuntu odinga ukudonata u-R2,000. Isuka kuwena iye kuwena, isuke kuwena iye kuwena kanjalo. Hhayi ukuthi mhlampe umuntu ongimfakelile mina uyangikweleta. Sengizothi uma sengifuna ukuthi ngithi get help mina sengifuna imali yami kulo yamuntu uyayo. Yaqala ke, okay, yaqala ngo-1989 kahle kahle le as a company ngaleso sikhathi. But yangahamba kahle kube yikhampani. Fanele ukuthi imali esitokufela le. U-government uyafuna ingxenye ngemali ekuthiwa i-tax. Uma kuthi kune-something eyenza imali. So lena eyenzeka izokwazi ukuthi ikhokhe i-tax ngoba phela kwakuyimali efana nestokufela, imali yabantu. So wagcina seboshiwe usegemagrodi umuntu owaqala le enye indoda yaserusia le kushiya kwezibani yayiqala as a company kusekemagrodi ohlala e-Moscow. And then wagcina seboshiwa-ke ngoba phela wengikaze akwazi ukukhokha i-tax ngemali yabantu. Kwathi ngo-2011 wayi-reviva, wayiqala kakusho ukuthi ingasaba i-company ivele ibe i-community. Into e-community-ke ayikwazi ukuthi kube nama-terms and conditions nama-regulations okuthi into i-company, because isuke isiyi-community nje leyo ndayirejistiwe nawo. So akakwazi ukuthi mhlawumbe i-government athi nje freeze imali nge-investigate because akuna-account la and le nto ayirejistiwe. Abantu nje kuphela abasizana ngemali. Isisebenzile-ke for 6 years now because yarivive ngo-2011. Isisebenze emazweni amaningi and then u-Triple M kahle kahle uyi-technical system. Ayikho lento yokuthi mhlampe kuthiwe i-ofisi laka-Triple M lana uma udinga usizo mhlampe into yokuthi uyahamba i-home affairs uma udinga ipasi, cha, ayikho into eyenzayo. Yona lento iyi-system kuphela, inikela nge-technical system kuphela. Isebenza kanjani-ke? Wonke umuntu orejistayo uthole i-ofisi elikanje. Le ofisi elikanje uma udinga ufake imali uklikha nalapho ufuna ngakhona. Mose udinga ukuyikhipha mhlampe the following month isinalo 30% interest, uklikha ngala eku-orange nakhona. I-system iku-allocate-ele umuntu ofuna ufaka le mali wena oyidingayo. Naye uma sefuna ukufaka imali, naye uyathi afakele omunye ofuna ukufaka that particular amount afuna ilomuntu. Kula ngo-30% ke every month. Ngicela ijike lokhamula bantu. And then now example-ke, let's say ufake angiyeke ukusebenzisa amadola kuzinyana basebenzisa amadola. Let's say ufake 1,000 rand. Iyakhula ikhula mese kumikwa system kuthiwa amamavo ngoba ngeke bakwazi ukuthi amarandi. South Africa kusetshenziswa amarandi, eJapan kusetshenziswa ama-yen, kumbe America kusetshenziswa amadola. So ngeke ikwazi ukuthi ibize ngegama mhlampe le. Yes. but ibizwa ngokuthi amamazi lokhu system ngoba umuntu mase withdrawer ngale mali ayisebenzisayo. So ke like South Africa ke manje uma ufake 1000 rand shuthi likhula ngamalini ku 1.3 ngiphele ngiyangona notification ukuthi 1.3 kanjani kanjalo. And then kunama registration bonus ke lana hayi ukuthi mhlawumbe wena mele ukhokhe ukuze uregister mahala. And then mase registerile kuyashiyana ukuthi ufaka malini. Kunama registration bonus uthola $20 ikufake from 50
to
499
dollars.
And then kuba nama referral bonuses. Ama referral bonuses ke ngokuthi mhlawumbe mina sendiyinemba ngirifeye usisi ukuthi akajoin. Ngokuthi mina ngirifeye usisi wajoyina ngaphansi kwelink yami, wonke umuntu uba nelink yakhe i-referral link. Mina ngithola u-10% wale mali usisi acele ukuyifaka. Hayi ukuthi kuthathwa emalini yakhe ukuzeletha. I-system iziwada ngokuthi mina khona umuntu esimfakile and then ngizothola u-10% for ukuthi wena ukhulisa i-community. Ngekanjalo. And then ube nama manager bonuses. If we manager ke akufani ne referral bonus. Mangabe uyi manager ngoba if uyi member ke uya register u refer umuntu uthola 10% bonus ukuthi ufake umuntu. But lo muntu lo mfakile mase faka umuntu awusatholi. But mina because ngi guide ngizokufaka wena. Ngingaphansi kwami ufake omunye umuntu ngithole 5%, afake omunye ngithole 3%, nalona wena sethole lutho mina ngithole because ngiyidayida. So le guide school ke uqeda nje
i-course
online for 10 days.
Siyadlala.
For 10 days.
Phela siyadlala nje.
Siyadlala. No. Better the cause again for 10 days. Imahala, I'll go to the cause.